ki te kriketi, ka re e kore, ka noho anō te mana o te kapa kriketi o Aotearoa, ngā wawata hoki ki runga I ngā pokohiwi o te uri o Ngāti Porou me te Arawa, ara o Trent Boult mo te whakamātoutou tuarua kia Ingarangi, ka tīmatara ki o tautahi a Pōpō. Ki te toa ngā pōtai pango, ka riro I a rātou te hōnore o tētahi whakataetae kia Ingarangi mo te wā tuawha noiho nei I te hītori o te kriketi I konei. Hei tā te kai hautu a Kane Williamson, kei a tātou ngā kaiepa e angi tū ai tātou.
It's been a good year, albeit we haven't played a huge amount of cricket. But we know this next game starting tomorrow is going to be a tough one. And it's important we move on from our last game, reflect on some of the positives, but it's important we prepare to do a lot of hard work going into tomorrow.
Nō te rānei hoki I whakamana ai a Williamson I te whakawhitinga o kaiapa takahuri Ish Sodhi ki te Arawa kapa mō Todd Astle e whara nei.